ngikhohle ngiphethe ifiki kwazi thulele. Kwazi thulele. Ngisenyathukwe nemazombe ngisulu sika wonke wonke. Ngilila ngemuva engalazi ngilile ngekusasa elimfiliphi. Basintanda nenhle ngumakhosi wangu nina owamise mathambo elibeni. Balila balibala namanje ngisasidinda lapho zingisobozela izivavube zomhlaba. Ngabe ngithi baba manje ngimazina ngeso nansi ayindundumi ihlobisa iqele. Ngoba ngisenyathukwene emazombe ngiyisulu sika wonke wonke. Mhlawumbe ngcono kwazi thulele kwabathule ngokuthula kwazi thulele kwabathule ngokuthula kwamalibo. Kungcono ke ngiyiphethe lembenge ngiyiphethe lapha ngiqala ukwazi thulele inxa yesikhathi ngoba khona umnyusa merangene angivale lana.
You definitely performing in my birthday, Jack.
Inombolo yami ithi 0636540962
on my birthday
ku December abantu abahambi bayisikemelele kwi launch laphila kumalo then okunye ngomhla ka 7 December siya kuyigoduka music festival kodwa yini sizigoduka danke ngiyabonga.
Thank you. That was so good, my friend.